Igiteramo kumbure kidasanzwe kigiye kwitabirira abastar abasuperstar bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi harimo Big Fizzo Sad B. Kijya kintu waciyumviriye gute kugira ngo ukoranye abastar babiri ibihangange bibiri bishobore guhurira muri concert imwe?
Ego twaciyumviye nka team twaragiye hamwe turarabanye n'abantu bafashe bagize industry ndundi tuvuga ati abe turabo kuno twobegira tuyage nabo turabe ko twogira agreement turabegera turayaga Isaac numusore nago ndubaka nsanzwe ntuye muri leta zunze ubumwe za America ahantu yitwa Michigan
Igozen TV.
Yes, bakunzi ba Igozen TV rekanda baramutse turazi ko mudukurikirana muri benshi uno munsi naho uno munsi uri special turi kumwe kumbure numwe mu batuma industry ya 25 ndwi igera hijya canke hino ndakuramutse bro
nanjye ndakuramukije
ubutaka bw'u Burundi nti wari ubukumbuye
cyane gose rati uyu mwaka naho nyora ku butaka bw'u Burundi ubwo kubwira imana nyine yadushoboje twahagarutse kandi
ubujumbura harashushe ariko wenda kubonye wuru rutsi ndege wambaye umupira w'imbeho mu ndege haba hameze gute bro
mu ndege haba hakanye niyo mpamvu ya naje hakanye cyane gose nambaye ikote nubu numva nkigikanye ubushwe ntiburamfata neza
Yes kumbure mwebwe muri abajene bakiri bato ariko kumbure abajene batuma umuziki ugera haca nke hariye muheruka no gushinga ila radio Black FM kumbure ni radio kandi ije gusahiriza abaririmbyi kugira ngo bashike haca nke hariye ide nkiyo mwayumviriye gute bro
ide kwayumviriye nuko nyene turi abantu dusanzwe dukunda muziki ndundi twararabye tubona nyene ko natwe kugira ico dukoze kugira dutange support ku muziki uduge je musanzwe nzanga tu kenshi irumviyo idimaze gihe kirekire gusa nyene kubwa imana yadufashije tuyishira mu ngiro ubu irasamirana kabisa Black FM
igiteramo kumbure kidasanzwe kigiye kwitabirira abastar abasuperstar bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi harimo Big Fizzo Sad B kijya kintu waciyumviriye gute kugira ngo ukoranye abastar babiri ibihangange bibiri bishobore guhurira muri concert imwe?
Ego twaciyumviye nka team twaragiye hamwe turarabanye n'abantu bafashe bagize industry ndundi tuvuga ati abe turabo kuno twobegira tuyage nabo turabe ko twogira agreement turabegera turayaga baratworohereza nuko nyine twabaronse
Yes kubatabazi Isaac ni umuntu ki kugira ngo duhave tubaha akanya muze kuruhuka ndazi ku rugendo rwabaye rurerure cyane
ni umuntu ki Isaac numusore nago ndubaka nsanzwe ntuye muri leta zunze ubumwe za America ahantu yitwa Michigan numva ibyo bikwiye
Yes ibyo birahagije hama bro kumbure ikintu kininiya ugiye kudutegurira imbere yuko hagiye gukorerwa igiteramo kidasanzwe nga mu gisagara cya Bujumbura mu zindi ntara naho ubateguriye
mu zindi ntara ave tubanze duheze na kino gitaramo kwanza ibyo tuzobyumviraho mu nyuma mugabo nabo turabafise ku mutima turabiyumvira turifuza kuduvuga nyene ruguru tumenye abafana biyo ruguru nyene kuno nyene nabo bakira Black FM
Yes tubashimire cyane Igozen TV igitegani baze ko nikindi gihe twabakeneye tuzobaro
murakoze cyane gose
Igozen TV.